Ukuba ubuyile ecaweni, le icawa siyenzele wena. Ukuba khanguye ecaweni, le cawa siyenzele wena ingakumbi. Cawa yabantu abangacawiyo. Iyaqala ngoku.
Cawa yabantu abangacawiyo. Iyaqala namhlanje.
Nase ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabathe ithuba sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nikuzo. Sithabathe ithuba sinamkele wonke umntu osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Icawa yabantu abangacawiyo le igama lamntu ngisihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhosi.
Masibulise kumama ubhuti osisi nakuntangantini nakuye wonke umntu osibukeleyo ngalinjikalanga ngelihle lombukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Masithi ke bawo kuwo wonke umntu osibukeleyo namhlanje, siyamamkela. Igama lam ndinguAnele Mnguni. Sithemba ukuthi nawuhlela nathi de kufikelela ixesha lethu lokuphuma icawa yabantu abangacawiyo.
Ewe ke bawo, masikhawuleze ke, masikhawuleze sixelela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku. Sibe bawo, sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo.
Masithandazeni. Yise weNkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo wethu, Thixo namandla amakhulu. Siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo. Siza phambi kwethrone yakho, Thixo wethu olungileyo. Siza, Thixo wethu olungileyo, ebukhweni bakho. Siza phambi kwengcwele yengcwele, Thixo wethu olungileyo. Wena, Thixo wethu olungileyo, ukwazi ukukhokhela abantu, Thixo wethu olungileyo entlango, Thixo namandla amakhulu. Wena, Thixo wethu olungileyo, ukwazi ukuthetha izinto, Thixo wethu olungileyo, ebezingekho, Thixo namandla amakhulu, zibe khona, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Wena, Thixo wethu olungileyo, ukwazi ukuwisa imithi emikhulu, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Wena, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ukwazi ukukrazula, Thixo wethu, amanzi kubini, Thixo wethu olungileyo, abantu bahambe kakuhle, Thixo wethu olungileyo. Sikhokhele ke, Thixo wethu olungileyo, xa siqala le nkonzo, Thixo namandla amakhulu, uhambe nathi, Thixo wethu olungileyo, uhambe nabantu, Thixo wethu abasimameleyo, Thixo wethu olungileyo. Thixo namandla amakhulu, siza phambi kwethrone yakho, Thixo wethu olungileyo, singathembanga nto, Thixo wethu olungileyo, ingenguwe, Thixo wethu olungileyo, hamba nathi ke, Thixo wethu olungileyo, usilondoloze ngamaxesha wonke, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Ewe Thixo wethu olungileyo, ngalo mzuzu, Thixo wethu olungileyo, siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, sisiza Thixo wethu olungileyo, singaphethanga nto, Thixo wethu olungileyo, sizisa nje iintliziyo zethu, Thixo wethu olungileyo, sizisa Thixo wethu olungileyo imibulelo, Thixo wethu olungileyo, kwizinto osenzele yona, Thixo wethu olungileyo, ebudeni bonyaka, Thixo wethu olungileyo, ebudeni, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu bemini, Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo, ingxelo, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ukubana imini yethu ibinjani, Thixo wethu olungileyo, siza Thixo wethu olungileyo, ingxelo, Thixo wethu olungileyo, ukuthi Thixo namandla amakhulu, sizenzile izinto, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, ezinye Thixo olungileyo ziyakuncumisa, Thixo wethu olungileyo, ezinye Thixo wethu olungileyo unikina intloko xa uzijongile, Thixo namandla amakhulu, kodwa Thixo wethu olungileyo ngalo mzuzu, Thixo wethu olungileyo sibekele bucala, Thixo wethu olungileyo kwenzela ukuthi Thixo namandla amakhulu lithi xa lisiwile izwi lakho, Thixo wethu olungileyo sibuvubukho bakho, Thixo wethu olungileyo lakutyhilwa, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu nawo masikuve, Thixo wethu olungileyo sinqwenela, Thixo wethu olungileyo ukuva, Thixo wethu olungileyo lungisa ke, Thixo olungileyo iintliziyo zethu, Thixo namandla amakhulu, ngoba Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu lonwabo esilufumeneyo ekudeni bemini, Thixo wethu olungileyo liyakulingamanya, Thixo namandla amakhulu lisiphazamise kukuveni, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu ukudandatheka kwentliziyo zethu, Thixo olungileyo esikuphumene ekudeni bemini thixo wethu olungileyo ungasiphazamisa thixo wethu olungileyo ukuthi singakuva thixo namandla amakhulu kodwa thixo wethu olungileyo qoqosha thixo wethu olungileyo qoqosha thixo namandla amakhulu ezongqondo thixo wethu ezontliziyo thixo olungileyo zilungele wena thixo namandla amakhulu thixo wethu olungileyo siza phambi kobuso bakho thixo olungileyo singaphethanga nto thixo namandla amakhulu sisithi thixo olungamandla amakhulu sikunika udumo sikunika imbeko ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngokristu inkosi yethu amen
amen Sibulele.
Ewe baba.
Bawo ukusibulela kwakho inkonzo yethu namhlanje. Samkele abantu abasanda ukusijoina. Nifika kamnandi ke bazalwane siza kusondela emazweni. Kodwa phambi kokuba sisondele emazweni sicela abantu abangekanikeli baba. Abantu abangekanikeli ukuba ukamcofu subscribe yithi loo nto awukanikeli. Sicela ke ukuba ukacofu subscribe. Ucofe usubscribe ukuba ke uyakholwa ile nkqubo sicela uzucofe like ukuba ke ufuna le evangeli yabe uzuyishare le evangeli noba ucofe ushare nokuba uye waxelela abanye abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu ibandimke ndihamba kwakunye nalo mkhonzi bawo
bawo
siphakathi kule nyanga yamasiko
okay bawo
nenkcubeko ngoku ke ndiyacinga into yokuba nathi kubalulekile into yokuba sizazi into yokuba singobani bawo ungumni
bawo bawo
ungumni
bawo man ndingumni lowo bawo bawo hayi man bawo
bawo ungumni
bawo ndingumni kanene bawo
bawo ungumni
bawo ngokuye kwakuphela ndixela kwakuthiwa ndingujola bawo umphakomi uqengeba
kwakutshiwo pakowena
kwakutshiwo bawo kodwa ndingumzukulwana wenkwakho
bawo kodini kodini izinto ezidlala nepython
bawo bawo
okay okay
kuthiwa bawo thatha le nto
thatha le nto kuyaphileka
kuyaphileka bawo
uthi le nto kwinto okhule naye wena le
bawo wonke umntu ke ungakathi ungakathi bakathathe le nto bakathathe le nto kuyaphileka
kuyaphileka bawo oh ake ake bawo siyabulela siyabulela bawo bawo siye emazweni abantu ze basilindele abantu bawo basilindele
sumisisho bawo ungumni wena
hayi bawo bendibuza wena bawo uhlendri yakhola kuphindisa bawo kwakuthiwe pha ekhaya
ewoba
ngoke ndanichazelo kwakuthiwa ndingumntande mna ndingudlomo ndingusophitsho ndingungqolomsila ndinguvele bampensele
ewo bawo
ewo bawo kwakusitshiwo ke ngokachazwa bawo ndizalwa ke pha ngumamkwayi bawo ungcondi utuku umntange ndinguloo mntu ke bawo
ewoba
umni wam kulowo
ey bawo bawo le nto ndisithi kwakutshiwo because andinangqiniseka uba
asiqinisekanga into onokuqiniseka ngayo ngumntu mhlawumbi oza ngenxa
yam
kuthi ke hayi ke nawe uzawusele uthatha le nto kwakuthiwe ndiyiye
kodwa bawo unoqiniseka nancam eyi bawo unoqiniseka ncam kodwa ke
iindaba bawo abantu ze basilindeli
asikwapho ngoba sokwenza abantu bacike iinto ezininzi bawo sikule ncwadi
yedideronomi
isahluko sesithandathu ne ivesi yile yaye yesixhenxe sobeka umnwe kule yesixhenxe ideuteronomy chapter 6 verse 7
okay
so yake emveni kwale ngoma
emva kwale ngoma
Thank you.
Masifumane ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi yeDuteronomy ngesahluko sesithandathu kwivesi yesixhenxe. Sizawuqala kwivesi yesithandathu phantsi kwesihloko esithi iziyalo ezisingisela ululamo. Deuteronomy chapter 6, siqale kuverse 6, iziyalo ezisingisela ululamo. Ufundeka ke ngolu hlobo, la mazwi ndikuwisela umthetho ngawo aze abe sentliziyweni yakho, uze uwatsolise koonyana bakho, uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho, nasekuhambeni kwakho ngendlela, nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho, abe zizikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, uwabhale emigubasini yendlu yakho nasemasangweni akho. Elililizwi lenkosi eliviwe bubumnyama baleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe.
Awu Nkosi.
Silapha ke bazalwane kule ncwadi yeDuteronomy. Pha ku chapter 6. Ku verse 7. Uze watsolise konyana bakho. Uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlini yakho. Nasekuhambeni kwakho ngendlela. Nasekulaleni kwakho nasekuvukeni kwakho. Israyeli ke lo. Kuzanya ukuqininiswa lamazwe kuye. Kuthethwa naye. Ze umthande. Uyawuvuthi xa wakho ngenhliziyo yakho yonke. Nangomphefumulo wakho wonke. Nangamandla akho onke.
Oh.
Kufuneke la mazwi njembe chazwa ngeli xesha.
Oh, Nkosi.
Kufuneke ugqithe ukuphila komntu. Amazwi ona ashiyeke. Bagqitha abantu zigqithe izizukulwana ngezizukulwana kodwa lo mthetho ushiyeke.
Oh.
U-Israyeli ke lo. Xa ndisiva ngaye, ndiva ngathi sisizwe esilibalayo esi.
Hey.
Ingathi sisizwe kwa esithanda ukuzonwabela. Kwalapha ekulibaleni nokunwaba. Bathande nezinto zabanye abantu.
Oh, Nkosi.
Indibaniselwano yezo zinto iyathanda ukuba nobungozi.
Oh.
Ibangela amaIsrayeli alibale ubuwona. Ngamanye amaxesha bade balibale noThixo wabo. Ngoba izinto zabantu zihamba noThixo babantu. Ngoku ukuba uzawuthanda izinto zomnye umntu, uzawuthanda noThixo balomntu. Ulibale ngowakho uThixo. Wakulibala ngowakho uThixo, uzawulibala nezinto uThixo akwenzele zona.
Oh, Nkosi.
Wakulibale zonto ulibale nezinto uThixo anokwenzela zona. Yenzekile le nto amatyeli amaninzi maIsrayeli amlibale uThixo.
Libale uThixo. Awu.
Into ekhokelise into yokuba baphelele ekuthinjweni ngenxa yokulibala uThixo.
Nkosi.
Ngoku ingangathi kunyanzeleka into yokuba makuphindwe lo mthetho. Umthando uThixo ngenhliziyo yakho yonke.
Nkosi.
Ngoba aba bantu aba banento yokulibala uThixo. Le nto yokulibala uThixo ibangela kubekho isiphithiphithi. Kungabikho kululama phakathi kwaba bantu. Ngoku kuzanywe ziyalo ezibhekisa kululama.
Awu Nkosi.
Bantwana bahle bakaThixo. Ingangathi kuthiwa apha kubalulekile ukuma ngento oyaziyo. Kubalulekile ukuma ngento yakowenu. Kubalulekile ukumazi uThixo wakho. Ngoba wakusuka kuThixo wakho uyaphela ukululama. Wakulibala uThixo wakho yaphela iorder kwalapha endlini.
Eyi Nkosi yami.
Siphila kwixesha foka mnguni apho kuthiwa siyi lost generation. Ngenxa yokuba izinto esizenzayo azinabo ubuntu ebaziwayo ngoba womkhulu.
Hawu Nkosi yami.
Ngoba wonke umuntu ingangathi uzakhelo wakho umthetho kweli lethu ixesha esikulo. Ngoko xa uzokhelo wakho umthetho nam ndibe ndinowam umthetho kodwa njengabantu bekumele sinomthetho okugayida abantu into yokuba bamele ukuphila njani. Sizawungquzulana ngoba ndizawufuna wam umthetho uhambe ngale ndlela ndifuna ngayo. Ufuno wakho uhambe ngale ndlela ufuna ngayo. Loo nto idale umbhodamo phakathi kwabantu. Ufike kukho imfazwe nengxubakaxaka ezininzi ngenxa yokuba abantu abanawo umthetho omisiweyo. Bantwana bahle bakaThixo, eyona nto ibalulekileyo mhlawumbi mfoka mnguni kukwazi into yokuba thina sisuka phi. Kunjalo nje siya kweliphi cala thina apha ekhaya eyethu indlela esiyihambayo yile bantwana bahle bakaThixo enye asiyazi yona. Bantwana bahle bakaThixo bave abantu abasuka kwikhaya elinomthetho thina asivunyelwa into yokuba sihambe le ndlela nihamba ngayo. Ewe nina ningahamba kulungile kodwa owethu umthetho awuvumi. Bantwana bahle bakaThixo watsho nomfo ngaphambili zonke izinto zilungile emehlweni am kodwa azinifanelanga zonke. Bantwana bahle bakaThixo yona nto mhlawumbi esiza kuyo ukuze kubekho ululamo kunyenzelekile into yokuba kubekho umthetho. Mhlawumbi eyona nto esiyibhuda kuyo bantwana bahle bakaThixo kungawugqithisi umthetho kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo sinabantu ngoku abahleli ezikoneni abangaziyo into yokuba uthando lukaThixo lubanele. Bantwana bahle bakaThixo ngoba kuphele into yokugqithisa umthetho into yokuba uThixo nakaloku nje noba uyephi ikona nokuba ukweyiphi indawo uThixo usaqhubeka nokuthanda. Bantwana bahle bakaThixo bavala imilomo abazali. Bantwana bahle bakaThixo kodwa umntu uthi mna azange ndenza nje. Bantwana bahle bakaThixo kodwa asisazi nokuba kumele kwenziwe njani ngokuba abantu abamele ukugqithisa umthetho abawugqithisi bona. Mhlambi ewe kona ukulahleka selahlekile mfoka mngoni. Mhlambi ewe kona ukwenza asikwazi ukwenza bantwana bahle bakaThixo kodwa kukho abantu ebekumele bagqithise umyalezo konyana kunjalo nje bagqithise nakwisizukulwana. Bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi thina ewe simoshile kunjalo nje siyaqhubeka nomosha kodwa umthetho uziwatsolise konyana wakho. Mhlambi sisondela kule nyanga yamasiko nezithethe bantwana bahle bakaThixo simane sithi mna ndingumthembu. Bantwana bahle bakaThixo iphelele kuloo nto ngoba ndive utata ezibiza umthembu. Bantwana bahle bakaThixo kodwa andiwazi amathembu into yokuba enza njani kunjalo nje andiqiniseki noba kumela anxibe njani. Bantwana bahle bakaThixo sikhe siyibone le nto mhlawumbi sizawuphinda siyibone foka mnguni xa kufika 24 kaSeptemba uzawufika amaXhosa enxibe izivatho ezehlukileyo ngamanye amaxesha ungaqiniseki nokuba esi sinxitywa xa kutheni ngoba siyayazi into yoba kumele kunxitywe imibhaco kodwa asazi into yokuba owona mthetho wokunxiba umele unjani.
Awu Nkosi yami. Awu
ngoba izinto ezi azigqithiswa. Bantwana bahle bakathixo, ndazi nokuba ungagqithiswa kuthi izinto zifanele mna kuphela. Bantwana bahle bakathixo, ugcina izinto kuwe kanti kuyonakala. Bantwana bahle bakathixo, mhlawumbi kusonakala nje, zithi iinkokheli zithi zawuyibona into yokuba le ndlela yindlela elungileyo ekunohanjwa ngayo, bayithathe bayifake ekhwapheni ngoba basoyika into yokuba abantu bazawuhamba indlela elungileyo kanti loo nto ibangela konakala. Sizamane sithi abantwana bangoku abanandlela yokwenza. Bantwana bahle bakathixo, sizawumane sisithi abantwana bangoku abakwazi nokuthetha. Bantwana bahle bakathixo, kodwa sithi sakubona indlela siyigcine siyibambe kuthi singayigqithisi ngoko. Kodwa eyona nto ebalulekileyo watsolise la mazwi koonyana bakho. Silapho bazalwane, silapho. Silahlekelwe mhlawumbi bubuntu ngenxa yokuba asizigqithisi izinto ebantwini. Bantwana bahle bakathixo, ezi zinto sizifundisiweyo ngabazali bethu asizigqithisi kwabethonyana. Bantwana bahle bakathixo, izinto esizibonileyo asizibalisi. Bantwana bahle bakathixo, andazi nokuba sicinge into yokuba sikhusela bani. Bantwana bahle bakathixo, ngoba nabantu aba bakhuselwayo bakhula bengazi nto. Bantwana bahle bakathixo, kanti umntu okhulayo abe mdala abe ngazinto uyingozi loo mntu. Bantwana bahle bakathixo, umntu abe mdala ngeminyaka kodwa ngokwengqondo usadodobele. Bantwana bahle bakathixo, usacinga ngokomntwana. Bantwana bahle bakathixo, ngoba izinto ebezimele zixelelwe yena eyindoda zange zixelelwe esemncinci. Bantwana bahle bakathixo, ngoku ucinga wazi kakhulu kanti kuninzi akuphosileyo ngoba oyise zange bawatsolise amazwi konyana. Silapho bazalwane, silahlekelwa bubuntu bethu ngenxa yokuba akho bantu baziqhubekekisayo izinto. Bantwana bahle bakathixo, kumane kusithiwa thina zasingenzi ngeya ngale ndlela. Bantwana bahle bakathixo, bangayichaza abantu indlela abebesenza ngayo. Namhlanje okanye kule inyanga sizokukhumbuzana loo nto. Bantwana bahle bakathixo, thina uba singaba bantu senza ngale ndlela. Abantu bakathixo abakhumbuza abantu into yokuba umsebenzi womntu kathixo kukuthanda uthixo ngentliziyo yakhe iphela. Singakhawulezi into yokuba sizigushe izinto simane sithi uthixo ngowam, uyeke ukushumayela into yokuba ukuthanda uthixo yeyona nto ibethelelwayo, ugqithise nakoonyana bakho. Mhlawumbi abantwana abayazi into yokuba kumele bathande uthixo ngoba abantu abadala abayichazanga loo nto. Bantwana bahle bakathixo, mhlawumbi abantwana bagcwele esitratweni nje ngenxa yokuba abazali abayichazanga into yokuba kuyanyanzeleka intliziyo yakho ngamandla akho onke kumele uthande uthixo. Sayigcina inkcubeko yethu ukuba sinolugqithisa ulwazi olubalulekileyo konyana nakwisizukulwana ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen,
amen.
Thank you.
Asiye bawo.
Bawo. Kule ncwadi kufundwe kuyo. Yempinda mthetho.
Ango siyama.
Sibaliselwa ke okanye kusemveni ukuba amaSirayeli ekhutshiwe ezweni laseYiputa. Yesu okanye uThixo wahamba kunye nabo. Ngoku sibonwa behlaliswa phantsi aba bantu bexelelwa umthetho.
Okanye
bekhunjuzwa umthetho. Benikwa nezinto abamabazenze apha kweli lizwe laseKanani.
Ey, babo.
Bewonishwa. Ngoba kuthiwa iKanana lilizwe elibaleka amasi nobusi. Ngoba xa izinto zihamba ngale ndlela ufuna ngayo ebomini, xana usitya le nto uyithandayo, unxiba le nto uyithandayo, abantwana bakho bephila ngale ndlela owawunqwenela ngayo, yalibala
yalibala
ukuba izolo kanene bendikhe ndaseyiphutha. Ngoba esi sizwe
ewe Nkosi yam
sisizwe sabantu
abalibalayo,
nangoku sibona abantwana kweli xesha siphila kulo
awu Nkosi yam
bengakwazi kwawucula okanye kwawuthetha ubawo wethu osemazulwini, phofu bengazi kwawuyanga
awu Nkosi yam
Nkosi kuba ekhaya ngoku indlu yabantu abakholwayo
ewe Nkosi yam
kodwa alikho laxesha
alikho bawo
lokuba aba bantu xa kuyokulalwa kubulelwe kosemazulwini
ewe Nkosi yam
ngoba iTV
hey
ifoni
hey
zingenelele
ewe Nkosi yam
uyakwazi ukubukela le channel afunayo ukuyibukela
ewe babo
omnye uyakwazi ukuafforda idata neroom yokuzivalela
ewe Nkosi yam
omnye unikwe umsebenzi
hey babo
athi xa ifika endlini afike akhulule izinto zomsebenzi mhlambe athathe isitya sakhe emveni ba enze loo nto aziphose ebhedini ulityalwe ixabiso lokuhlangana siyifemeli
Nkosi yam
Thixo uzulale nathi bantwana bahle bedinga into endizama ukuyithetha ngeli xesha kusemnandi
ewe babo
into esizimlibalayo uThixo kodwa xa siqale bantwana bahle bedinga abantwana bethu okanye bantwana bahle bedinga abantwana benu nibafundise basebancinci bantwana bahle bedinga ngoba sithi siXhosa bantwana bahle bedinga umthi ugotywa esemncinci
kodwa
ibonakalisa ukuthi xa imfundiso umntu ezifumene esemncinci kulula okanye kunzima ukubana makazi iphungule aphendleleni banana bahlibedinga ngoba sidibana nabantu abaphephethwa ngumoya uthi umntu umbone kwelicala uphinde umbone kwelicala ngoba lo mntu akana direction ngoba lo mntu akanayo into okanye akanaso isisekelo ngoba akafundisekanga esemncinci banana bahlibedinga athi omnye umntu banana bahlibedinga xa ethetha
okanye ezama ukubonakalisa le nto ukubana eba abantu funeka befundisiwe athi bana bale bahle badinga emveni ukubana bale bahle badinga bewelile aba bantu bale bahle badinga ebulewe namazibuko bale bahle badinga athi bana esi yaba kusisimiselo sepasika bale bahle badinga loo nto amasirayeli awayilibelanga
ewe nkosi yam
noyesu ke bale bahle badinga safumana ukuphikla bale bahle badinga ngemfundiso ezingalityelwanga izolo bale bahle badinga into endizama ukuyithetha bale bahle badinga xana sihamba sinefoundation noba kwenzeka ntoni na bale bahle badinga sinalo ikhadi sinayo indawo yokuphinda sibuyele kuyo ubafundisa into okanye ithi le nto xa igqitha apha ntuzuyitsolise konyana
eyi nkosi yam
nasendlini yakho uyifundise naselapho uhamba khona
lapho uhamba khona
uyifundise andana bahle bedinga okanye le nto xa ndiyimamele ithi bawubonane izinto ozenzelwe nguthixo bana bahle bedinga uzumane uchaza ngazo banana bahle bedinga uve banana bahle bedinga ubungqina banana bahle bedinga nokuba uhamba ecaleni kwendlela uve banana bahle bedinga umntu ekubalisela ngezinto uthixo amenzele zona banana bahle bedinga uve banana bahle bedinga ezitalatweni
banana bahle bedinga
umntu ebalisa ngamandla kathixo banana bahle bedinga sinayo le nto banana bahle bedinga yokulibala izinto esizenzelwe nguthixo kodwa bana bahle bedinga xana kubuhlungu ebomini bethu bana bahle bedinga sithi xa sibuzwa impilo bana bahle bedinga ewo ndiphilile bana bahle bedinga ngaphandle nje kwento ethile
ethile
bana bahle bedinga kodwa xa esikhuphile uthixo entweni ethile nethile bana bahle bedinga amandla akhe bana bahle bedinga siwanciphise bana bahle bedinga sihambe okanye bana bahle bedinga sithule sithi cwaka sithi singayikhankanyi ezindlini zethu singayikhankanyi bana bahle bedinga kwindawo esihamba kuyo bana bahle bedinga silibale ukuthi bana bahle bedinga noba sihamba ezirenkini
bana bahle bedinga
noba siseteksini xa sincoko okanye xa uncokola nomntu ohleli naye uthi bana mkhulu uthixo umbalisele ngezinto azenzeleyo akonye akwenzele zona
aw
nosi nendawo esisuka kuzo nendawo ebesikhe sakuzo zizo ezisiqinisayo ukuba sifike kanana
ewe nkosi yam
singamlibali uthixo singamlibali uthixo ewe babonani inkululeko ilungile
ilungile baba
inkululeko ilungile kodwa inkululeko ingangathi ekulungeni kwayo ize banana bahle bedinga okanye isenze salibala nezinto bezilixabiso kuthi
ewe nkosi yam
banana bahle bedinga sisenze salibala nobuntu banana bahle bedinga inkululeko iza kuxelela ukuthi ifamily yakho ngulo banana bahle bedinga uzalwana naye banana bahle bedinga inkululeko iza kuxelela ukuthi
banana bahle bedinga
omnye yi-extended family banana bahle bedinga kuwe banana bahle bedinga inkululeko banana bahle bedinga iza kuxelela ukuthi banana bahle bedinga xana upheka banana bahle bedinga upheka uba ulungiselela abantu abakwenu kuphela
banana bahle
bedinga uthi xa upheka amaqatha enyama ubani bathathu kwakwenu uzawufaka amaqatha bemathathu
banana
bahle bedinga banana bahle bedinga ukuba banana bahle bedinga kuyaphekwa banana bahle bedinga ayisekhona laa nto banana bahle bedinga ukuba inyama iphekwe iphakwa ngumntu ongutata
enkosi yam
zilibalekile ezo zinto banana bahle bedinga ngenxa yenkululeko ngekho uba siyasifundiswa ke baba khwedinga ezo zinto umhlambi sizawulazi ixabiso lomuntu ongumama sizawulazi ixabiso lomuntu ongutata sizawulazi ixabiso lomntana ngoba ezo zinto siyazifundiswa sithi sayifikile inkululeko isiqelele oku bantu bahlubedinga kodwa imveli yona isiqelele oku bantu bahlubedinga ihlalise ubuntu bethu ihlalise ukukhonza kwethu uthixo bantu bahlubedinga ngoba ngamanye amathuba bantu bahlubedinga inkululeko inayo le nto yokusilimitha ebuntwini bethu inayo le nto bantu bahlubedinga ekusilimitha endleleni esenza ngayo izinto kodwa namhlanje ithi bana incwadi yebhayibhile zesikhuma okanye bantu bahlubedinga zesibalise okanye zesifundise bantu bahlubedinga kwenzela ukuthi bantu bahlubedinga imfundiso okanye bantu bahlubedinga izinto ezingamagugu kuthi zingalibaleki ekuhambeni kwendlela ngokristu inkosi yethu amen
amen. Bawo
ayo ba
umntwana ikhaya lakhe libonwa apha kuye uyakwazi umntwana athi engwase dimbaza ikhaya lakhe libonwe apha kuye mhlambi yobonwa nabakusezimbabwe.
Oh, ngosiya.
Noba kuseMozambique.
Mm.
Sele kuthethwa ilwimi ezingafani.
Oh, ngosiya.
Kodwa ngendlela aziphatha ngayo yena ikhaya lakhe libonwe apha kuye. Baze bathi abantu abanomdla bambuze into yokuba wena uzalwa kweliphi ikhaya ngenxa yokuba benomdla ngenxa yokubona indlela umntwana aziphethe ngayo phakathi kwabantu but ke anyabazali mhlambi sele bedlala into yokuba umntwana mhlambi angalungi into yokuba atshatele kwikhaya elusuka kulo.
Awu ngosiyam.
Abe engabazi ubutyebi okanye ukuhlupheka kwekhaya lomntwana, kodwa abe nomnqweni into yokuba ukuba ndinokohlukana nowam umntwana kungcono aye kwikhaya elikhulise lo mntu. Ngoba ikhaya lomntwana libonakala emntwaneni, ngamanye amathuba sele emdala. Kubekho abantu abathi andinqweneli nokuya kwindawo asuka kuyo ngoba indlela siphethe ngayo imanyumnyezi. Mhlawumbi angaba wesi xa sinogoduka sefike kwiterritori yakhe, ngoba ikhaya lomntwana libonakala emntwaneni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku as abazali kutheni uthi usekhayeni ukukhulisa abantwana kubekho ikhaya elingenamthetho? Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ungangawubeki umthetho wena, kodwa xa ephuma esiya ngaphandle yonke into ayenzayo izawubizwa ngegama lakho. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba thina bantu okanye thina sisizukulwana sikantu sineziduko kunjalo nje sinefani esibizwa ngazo. Bantwana bahle bakaThixo, kuthiwe umbi umntwakamnguni. Bantwana bahle bakaThixo, ingabi nguye ngoku nele lo nehlala naye apha kule tafile kubizwe uyise. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokubhatyaza kwakhe endleleni. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko bazali mhlawumbi sithi okanye abazali ngabo abalahlekisa abantwana. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba abawubeki umthetho, kuthiwa apha ubeke okanye ubhale emgubasini wakho. Bantwana bahle bakaThixo, kweli khaya ukulo ingaba kubhalwe ntoni? Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi sazawuphuma ezandleni, ewe siyayazi leyo, kodwa emgubasini kubhalwe ntoni? Bantwana bahle bakaThixo, bayakwazi mfokamnguni abantwana ukuphuma ezandleni babethwe lilizwe athelele phantsi ngophotho. Athi ndiyakhumbula ekhaya kwakuthiwe kunzima ke kumntwana engazange kubhalwe nto emgubasini, ngoba uthi sele ewe phantsi acinga into yokuba isenguye olungileyo. Abanye abantu abayazi le meko kuyo, ngoba lo mntu lowo akawazi umgubasi wakowabuba ubhalwe ntoni. Bantwana bahle bakaThixo, noba bazawuphuma ezandleni kodwa emgubasini bakubethe into ebhaliweyo. Bantwana bahle bakaThixo, libi ikhaya elingaziwayo into yokuba limenga ntoni? Bantwana bahle bakaThixo, noba mhlawumbi umntu ungahlupheka kanjani, kodwa uba bayaziwa aba bantu into yokuba bayamuyika uThixo umgubasi uyacaca. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko nokuba sele kunjani emgubasini kukho ntoni kwelo khaya?
Nasekulaleni kwakho nasekuvukeni kwakho
bawo le nto uyifundisiweyo.
Awu Nkosi yam.
Nasekulaleni kwakho
bawo
nasekuvukeni kwakho si akhona mathuba
ewe
okokubana sibethwe silale ngusathane.
Eyi Nkosi yam.
Kodwa ayithi loo nto lahleke namagugu wakokwenu
nezinto
ozifundisiwe kokwenu. Bantwana bahle bedinga, ayithi loo nto lahlekana nezo zinto. Bantwana bahle bedinga, nasekuvukeni kwakho suvuka. Bantwana bahle bedinga, uvuthulule nezinto owazifundiswe kokwenu. Bantwana bahle bedinga, ngoba bantwana bahle bedinga ukhangele umntu.
Bantwana bahle bedinga,
xa ivuka bantwana bahle bedinga uvuka enemikhala. Bantwana bahle bedinga, kodwa amagugu akhe bantwana bahle bedinga nezinto afundiswe ngazo bantwana bahle bedinga azisuki kuye. Bantwana bahle bedinga, athe hlamba ubuso bakhe ezowujongana nelizwe. Bantwana bahle bedinga, imeko yakhe ingavumi okubana makajonge bantwana bahle bedinga nelizwe. Bantwana bahle bedinga, kodwa amagugu akhe bantwana bahle bedinga izinto azifundiswe umnqophiso umthetho ufundiswe kokwabo. Bantwana bahle bedinga, uthi bana awusoshu sihluleki wena bantu bahlubadinga imxele ukuthi ungawona namhlanje kodwa ngomso uzophinda uvuke ngoba ufundiswe kwakokwabo ukuthi umuntu akanqame saphila
ewe bawo
bahlubadinga yintoni na oyifundisa umntanakho wena xa ewile uzawuvuka njani na babe uza kuba nawona amandla ukuthi aphinde avuke ngoba babehlubadinga awu ubikhona into bomfundise kuyona balohlubadinga ungamthemba umntanakho ukubana ayojongana nelizwe ungamthemba umntanakho ukubana aphume ayomela isizwe balohlubadinga kodwa balohlubadinga ukubetheka kwakhe nakuwa kwakhe uzawukwazi na ukuphakama avuke balohlubadinga uzawukwazi na ukuvuka engalahleke onganguye balohlubadinga ngoba abantu bakuwa balohlubadinga abantu bobethekala bayathanda ukulahlekelwa bubona balohlubadinga athi bana ukuze de izinto zami zilunge mandenza into ethile ndenza into ethile ezinganqamenanga ezingavumelani nemfundiso zakokwabo
bawo akamasirayeli ajikele uYoshua
awu ngosiyami
akubona loo nto wama wathi mna nendlu yam siya kumkhonza uYehova uThixo ophilayo ngoba lo mntu uyawazi umthetho obhaliweyo bantwana bahle kunjalo nje usemasangweni bantwana bantwana bahle bakaThixo akabacingeli into yokuba abantwana bakhe bazawucinga ntoni okanye bazawukhetha ntoni kodwa mna nendlu yam sakumkhonza uThixo ophilayo bantwana bahle bakaThixo wemomnye umama Thixo ukubunonika lo mntwana ngabuyisela kwalapha kuwe akhonze wena imihla yakhe yonke iphela akamcingela umntwana into yokuba uzawucinga ntoni yena wabeka umthetho ngoba mna noThixo sinesivumelwano bantwana bahle bakaThixo abantwana balandela indlela okanye umntwana walandela indlela kayise udathi umama athi isitshetshe asayi kungena nasentlokweni yakhe bantwana bahle bakaThixo ngoba ubeka umthetho bantwana bahle bakaThixo umntwana ufike ahambe kwalapha emthethweni bantwana bahle bakaThixo thena kutheni nje kwindawo esikuzo kungekho mthetho nje bantwana bahle bakaThixo hayi abanye bam abantwana bayazicingela bantwana bahle bakaThixo kodwa kwakuphela isepho kuphinda kuziwe kwalapha kuwe kuzokucela isepho kube kusithiwa asikuzumanyelwa wena kanti eyakho indlu kutheni ingenamthetho nje bantwana bahle bakaThixo kungcono uhlale phandle ngoba akuncedi nto into yokuba ube nendlu enabantu kodwa awukho wona umthetho
bawo ke wathi uYesu le inkonzo inzini uri ukundikhumbula
hey inkosi yami
bantwana bahle bedinga ufuna ukuthi bazalwane uqa usithi bawubonane bantu bahle bedinga indlu mayibe nomthetho
hey bawo
bantu bahle bedinga ngoba kukho idemocracy ithi wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela
bantu
bahle bedinga kodwa bantu bahle bedinga siyayazi bantu bahle bedinga singabantu abantsundu singabantu bomthetho
bantu
bahle bedinga singabantu bantu bahle bedinga abalawulwa ngumthetho bantu bahle bedinga kodwa yona inkulu leko ithi bana bahle bedinga umuntu unelungelo lokuzikhethela
hey inkosi yami
abantwana bakho bana bahle bedinga xa bezikhethela bana bahle bedinga kodwa kufanele kuba bayazi ukuthi bazithathela phansi komthetho bana bahle bedinga obekiweyo kwelikhaya bana bahle bedinga ngoba siyakwazi ukuzikhethela singabantwana bana bahle bedinga siyakwazi ukuzikhethela bana bahle bedinga sihambe siyokwenza bana bahle bedinga into ezithandwa ezithandwa si bantu bahle bedinga izinto ezikholisa thina emphefumlweni izinto ezincumisa thina bantu bahle bedinga kodwa ke kukubakubi
emehlweni bethu
bantu bahle bedinga sikhumbule ekhaya emva
bantu
bahle bedinga ekhaya kwakuphilwa ehlobo ekhaya kwakusenziwa ehlobo bantu bahle bedinga kwinto enzima ukuyithetha bangangathi abakumamela
abantwana
bangangathi iimfundiso zakho azimameleki ngenxa yokuthi urhulumente uhlohle yakhe bantu bahle bedinga imfundiso wena uhlohle yakho bantu bahle bedinga kakade imfundiso bantu bahle bedinga penda penduayo malvakemu metinga imfundiso esetivini imfundiso esefonini imfundiso esesikolweni encwadiyeni iyakhawuleza ukubambeka emntaneni kodwa amazwi akho malvakemudinga ukhona nje ithetheyo amazwi omzali awadliwana impuku uzothi sebethekile sehambe umgama akhumbule imfundiso zakho mandifuna ukuthi nobana abantwana abalawuleki namhlanje balimahlubadinga kodwa wena hlela emfundisweni yakho likhona ixesha apho bazayikhumbula khona.
Aw nkosi yam, lilizwi lenkosi eli eliviwa bobumnyama baleke. Makasikelele uThixo lizwi ukufunda nokushunyelwa kalo nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
Amen.
Bawo asinikele bawo
bawo sicela ukuthi ukubana awuka subscribe uba uyithandi lenqubo le yethu sicela ofe u like ukubana ukhona umuntu omcingayo apha engqondweni yakho ngoku omcingayo ngoku ngokanditsho ba omcingela lenkonzo ba ukhona umuntu omcingayo ngoku kulenkonzo sicela umthumele lenkonzo hleze ayithande abukele naye kwindawo ke siyahamba kuzo eziteksini ezibhasini nasi naxa sisityala minqambulo
kwaza ndaba sihlala kuzo sithi bana icawe yabantu abangacawi iyaqala ngentsimbi yesihlanu ibheqashwa ke ngulobawo wakabonani ngamanye amathuba ke usoloko hamba nami nangamanye ke amathuba
ewe ke bawo umthetho wethu obhaliweyo lo uthi subscribe lo uthi subscribe bawo si ukuve mosipha xa kuqala unyaka
yehova
noba kuseredweni okanye kwezinye indawo xa kuqala unyaka siye kuye kunyamalala abantu
yehova
nathi ke siqala unyaka omtsha ngoku apha kwicawa yabantu abangacawiyo eqale kule nyanga iphelayo sikwezi siqendu sethu ke ngoku kudla badla ngothi ke abasasazi bethu iye yathi i-management sikethe ukuthatha a new direction
ehwe ba
ingathi nathi ba ingathi nathi sawuthatha a new direction
icho
i-management apha ekubekeni
bawo bawo ngokucinga ukuthi nithathe a new direction ofumana a new co-host
hayi bawo icho i-management apha kwi-segments ezethu kule segment ingathi kucingwa uthathwa a new direction but ke ngoku xa kuthathwa i-new direction kufuneke kubekho into xa kuthathwa into kubekho into ke bawo ngenxa yokuba ke sisondela ekugqibeleni bawo khawubeke bawo
bawo ndifuna ukubeka man alalutsha lase UPCSA UPCSA
UPCSA
Uniting Presbyterian
ayibhalwa ngabe intontonini Nansiya.
Uniting Presbyterian Church in Southern Africa. Ulutsha lapha amathole. Lizobe linenkomfe nayo ke nge 13 to 15. Apha apha icamu ngakapha kwetha emzintshane.
Okay.
Abazobe behlangene lephani beka bona ababazalwane.
Baxelele ke basibabekile bazozijonga.
Hayi ndizabaxelela bawo.
Lutsha molweni bazalwane.
Yanibulisa lomziyoni.
Molweni bazalwane. Yanibulisa
lomziyoni.
Hayi ke bawo, siyabulela. Molweni lutsha.
Bawo, usafuna uphinde ushumayele.
Hayi bawo, siyahamba ngoku bawo.
Kwala libhabhi
yeri bawo. Basamkele insikelelo. Fevele inkosi yethu, Yesu Kristu, uthando lukaThixo, nobudlelwane nobomi oyingcwele bungahlala kuthi sonke, idibuye inkosi yethu, ngoku nakona phakade. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Ukuba khanguye ecaweni ngoku ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba ubuyile ecaweni ngoku uphinde waye ecaweni lecawa nawe besiyenzele wena sibulele kumuntu wonke oye wagunye nathi ukuzokuthi kangoku enkosi kakhulu bazalwane masiphinde sidibane futhi kule veki zayo ngentsimbi yesihlanu ngecawa enkosi kakhulu bazalwane le yicawa yabantu abangacawiyo
ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo bhabhayi yini
bhabhayi enkosi
bhabhayini